kora kora twagiye kajya nyene kora izire gukora kora akabera kidogo imbere ya byose
ubusima nibwo gyo hataka noti higa ibicerusha kukoresha imanati aha turi muri kaingi yakati
mu Burundi n'inyuma y'igihugu yo niyo target muri market batwipfutse
ibendera ryonyene ryari nzira ibaho wo tarabaho akanoti rondera arabarinzwe umwama mwibaza ngo naka ngo yagiye he naka yagiye he ngo yagiye
kati takimubona imeze gute
ariko umwegera mu kayaga inbox ayima micro ayegeje yo wogira icyumviro kandi kinini rero ivyo ndiko ndakubwira aha sikuvuga ngo ngango hari njavyi gusa cyangwa ngo harababizi gusa baravanze kandi je kumbwira ndabavangure so uri kuranyiteranya ko birangira nabi
oya kuvuga ikintu kagishira kuko bavuga ibuye riserutse ntigikisuka
aba niko murimye
no imigani gana kariho suko imbavuze ibuye riserutse ntigikisuka niba bavuze ku murimye gusa bavuze kuri bose none we hoho nk'umuririmbyi wo uri kurategura ku muziki ugarukane kariyere warufise kare
boje cyo novuga ni vya bindi nyene no gusaba abaturongoye kuko baradukunda kandi baradukurikirana
cyane
abaturongoye badufashe umuziki ureke kwitwa tugenegene kera no niyumva ko ari akazi bahembwa no muri leta ariko uno munsi umuziki n'utugenegene ngora we muhungu urangora urangora we muhungu urangora cameraman indabira uno musore ni bara cameraman indabira uyu muhungu ni bara na bayi
ola bakunze ba Sten TV worldwide muri gwa rukundo nyene ni wa wundi ebaka cyo nabemereye ni cyakindi nyene ntacyo muzokwigera mu mburana uzokora wese tuzojyana nawe utazokora muzomubura mu gujya wese tuzobona ati ari karakora ebaka muzoruka mumubonye ga kuri Sten TV worldwide nawe so wundi ni wa wundi nyene bamwitanda Obelix kora twagiye kajya nyene kora izire gukora kora akabera kidogo imbere ya byose
ubusima nibwo gyo hataka noti higa ibicerusha kukoresha imanati aha turi muri kaingi yakati
Obelix imbere yuko dutangura ikiganiro cyacu two gushyira mu ba upcoming cyangwa we buri muri legend mu bandi
boje sinzi vraiment ko nimwe bwe mubona nimwe mwumviriza
sinzi ya niwumenye muzika aho utanguriye urashobora kuvuga ati abo twahutanguranye bimeze uko ama bika tukamenya karasema tugushira
bona cyo bitwaye je ndashobora kwikira
ni indirimbo zawe zikundwa cyane turabona nko kuri channel yawe ya YouTube rafise nk'indirimbo zishika nko kuri 15 ku nizindi n'izo ndirimbo zawe zose turabona hari huko bimeze bitameze nk'uko abandi bimeze muri make ndirimbo zawe ni ndirimbo twovuga ko menga ntibazitaho cyane sinzi uko ndabibona kari kuyibona nawe ubu ni ingorane yo biri hehe byo babitumwa n'iki
sinaho abantu batazitaho
ntibazitaho cyane muri make zifise byuzi nke ku rubuga rwa YouTube ingorane ubona kiri hehe cyane byo babimeze gute
abandi asezeze nyinshi
hari habusanga bari mu bamwe bari ko baragera mu mahemiri
cyangwa ufisa uri kurangirira cyangwa ufisa uri kurangirira
none erega nturi mu upcoming tugereranya n'abajya abarigendi kuko na uri muri gendi mu bandi
bo mu bisanzwe novuga yuko ibintu by'imbuga iruzimbuga ni ibintu umuntu uravye gucyo vyo kugora kugira ushobore gufata umuntu mushe muri kategori we wiyumviriye nico gituma nakijya kibazo zabonye cha kugoya ingene ubinsi ngende gikisi
mugandi ibaza wagitore inzira wabonye yo nagomba
kuja ndazi wagomba kuja
wakiyunza n'iyo tawulishiza nuko watahura gusa
ikindi naco nokubwira ko ngaha mu Burundi tuba abantu benshi mugabo imbuga ntizirijukirwa cyane hari abantu benshi bafite ama android no ngaha mu barabara usanga abantu benshi bafite ama android mugabo ugasanga kuri YouTube ntuzopfa umunyagiye ko par contre ugasanga umwana we warajako
ingorane zo uvuga ko ingorane ziri kuri abo bantu badakoresha YouTube cyanke ingorane zo ziri ku bikorwa byawe byo ibikorwa byawe ntubo bubiha umwanya ukwiye kugira fanzi bawe abo two kwita abafanzi bawe bashobore kubikurikirana neza cyanke ingorane wo uvuga kiri hehe muri make kuba promoter kubiki canke ibyo bayimeze gute
umva sino sigurira abandi ingorane bafise mugadi ndashobora kuvuga ko indirimbo zanje atangorane zifise
ntangorane zifise aho zige aho zige zahara
kwanza urugero mba numva nanje yabyangyohe nkavuga nti aha ni nayitanga ubuzo yumva wese ntizomara amazi sivyo
yes
ama ivyo kumbwira ngo aba promoter baki je vraiment nta numwe ngimihari mu nyumve neza nta numwe ngimihari nkuko nuko atawonzo saba ngo mvuze indirimbo yanje ngo irambarare ko ngo yivuze oya
uzo yivuze zo buzu dashatse nahureke
umva
kuri we nacyo bigutwaye
umva ari indirimbo ikwiye ko ifite ubutumwa ukwiye guhereza abantu bahe umva bidakwiye jenshize kuri YouTube umuntu atora ivyo ashaka YouTube iri hajya bora ifite mu telefone ariko indirimbo ziri kuri YouTube zo sizose umvirize
ni nyinshi mugabo
sizose umvirize
sizose
voilà umvirize ushaka ndabeshe
nuko niwe nifuza ko indirimbo zawe bazikunda bazishaka muri make
Erega
nta kira kintu gikundisha cyutegerezwa kugikunda.
Ndakubaza ikibazo kimwe urashobora gutegeka umuntu ngo nkunda.
Eh? Kira kintu none ugikundishijwe urashobora kumutegeka hama bikagenda neza.
Ibyo gukundishwa n'ibyo ndi byo guhadikiriza. Bya bindi usanga ku radio ko bavuza indirimbo ibiyishe.
Kandi indiri akanoti ziri hagi.
Mana gumunshira mwo. Oya, antukuri kurambaza ni emission ikiyago.
Kweli.
Ukiganiro basi, turiko turaganira.
Tugomba gutahuzanya rero.
Dushaka rero guharira umuntu ariko aravuga bafite ijambo ramuhaka ijambo.
Bandanya, bandanya.
Hama na ugezweho kuvuga ukavuga nanje nkumviriza. Sivyo no?
Wari ugeze ati ambashobora kuba bavuze indirimbo zitaryoshye, biki n'ibiki bandaniriza nyene ndakwibukije.
Nariko ndakubwira ibyo byo gukundisha.
Kweli.
Ni vya bindi usanga umuntu ariko avuza indirimbo itari kwiriye ku indirimbo itari kwiriye kuvuzwa imbere yijya yasimbye sindi ko mvuga izi wanje nyumve neza
ndagutahuye
je ndicirore
cyo cyajyami ndakize mu giswahili mu kirundi kirango ni indirimbo nyinshi ufise ku rubuga rwa YouTube mugabo amakorabo tukaba tubona ari make ngorane zoba ziva hehe ni ku gafaranga ufise management cyangwa ibyo bimeze gute management nyimbo yifise hari kigufasha cyanke ntayo ufise tumenye bamenye babone ko hari ngabirani kwiye gufashwa urifuza gufashwa ho ibyo nibazo nka bine biziriye rimwe kifuza ko wishyura kandi
bo je ndafite collabo zirenga zibiri nibaze kwigira ni
zitatu mugabo
Urashe kibazo.
Ibandanye ni
cyangwa urarushe.
Ni zirenga zibiri ibandanye.
Turayaga nshe
kweli
twitonde tuyage basi nkuko twavyifuje
kweli
numvine bimeze mu biharuro ndi batsabarize ibiharuro igiharuro cyose kimaze kurenga kimwe
abari byinshi
biba byabaye byinshi none uciye umbwira ngo se korabo nke ushaka ngire zinga
ta raporo yizu yindirimbo
ushaka ngire zingahe
ta raporo nka wewe nk'izina ry'usanzwe ufise korabo ufise umenga tugerageje kuraba ntimukwiranye muri make indirimbo 15 muri collabo zitatu naho nyene muri zo collabo zitatu tugerageje kuraba zimwe ni zaba baririmbye nyene yo ngaha dusanzwe tumenyereye uri kurategura iki ku makorabo y'inyuma y'igihugu cyanke yabaririmbye basanzwe bamenyerewe cyane ngaha mu gihugu ho
bo baseka kugira noroshe ibibazo je sindi muri competition n'umuntu numwe
magandi yibaza
ah kaka ndabivamo ala ndiko ndakubwira sindi muri competition n'umuntu numwe ndiko nkora umuziki nka jewe nico gituma niyo niyumvire kuririmbana nawe we canke naka mu gihe ari indirimbo yiwanje ni jemba ndavyumviriye kandi nibaza yuko umuntu wese ava yuko atangura ibikorwa akora abasanzwe afite objective abasanzwe afite target avuga ati jewe ndashaka gushika kuri ibi bintu nibi nimuzore mu mushwanira abaririmbyi biki nibiki ngo nkanaka ngo umurimbyi ngo akaze cyane ngo ngaha mu Burundi umugabo ngo nasohoka nama ndavyumva ku Grand Frame bashwanira cyane ngo nibagenda kugira amakorabo nabo hanze ngo nabahe mbega bajya bo hanze umwama muriko muravuga nuko bazi kuririmba gusumbya bajya mu
nuko muragira nuko tuba dushaka ibendera y'igihugu kimenyekana mu bihugu byose umuziki w'u Burundi ukamenyekana mu Burundi n'inyuma y'igihugu yo niyo target muri market batwipfutse
ibendera ryonyene ryari nzeri baho ubutarabaho
kweri
ubugombo uvuge ko ari uje kurimenyekanisha
umuziki basi duhindure tureke ibyibendera umuziki w'u Burundi umenyekane
n'abazo babirigi badukoronije n'abadagi babaze kubataza u Burundi
hoho wewe uburirimbo ufite target yahe mu muziki wa
je target yanje nibanga Grand Chef shora kwivugira ngaha
n'abafanzi bawe ntibare kuri we no kuyimenya
aba fans banje bagiye byo ndabahaye ganshe
akanoti
ndende umukozi wa
akapera gato yikwanza ku ndirimbo akanoti gato y'umuntango
akanoti rondera akanoti rondera akanoti a tu presenta kenshi ngo fise umujeri après gato ngabona
iyo ndirimbo ikimbiro cyo kuririmba akanoti cyo bacyaje gute brazo
bo akanoti novuga ko ari ikintu bisanzwe abazungu baraduhenze ari ibintu twize ngo la terre tourne sur elle-même ngo isi izunguruka kuri iyo nyine ariko rastubyara induzi ngari kera ubu isi izunguruka ku mahera utagira amahera nta jambo ufise niko bimeze gusa amahera nawe ushaka kubusa imyaka itatu na papa wakwita mutamu
ugakizire
gukorakora ongera wenyine upambane n'ingufu zawe kizire gukorakora
indirimbo akanoti aho wifuza kushika yoba yarahashyitse cyangwa ibyo babimeze gute
bo je kwanza ikintu cya mbere ndaba ukuntu yakiriwe kwanza imaze kwakirwa neza indirimbo yakiriwe neza vraiment kandi imaze iminsi itatu indirimbo yakiriwe bien kandi cyane nta muntu n'umwe bana birashika umuntu akaronka comment y'umuntu babandikunda kwita abahaters umuntu usanga akwanka akacaye nka n'ibikorwa byawe canke ugasanga umuntu aragukunda acakunda n'ibikorwa byawe mugihe batanze umwana urabibona ibyo
ndabibona
indirimbo yanjye vuma novuga ko ntararonka comment mbi nimwe
cyose
gitunda
cyose ni
kuwe neza kwaza kuba yarashitse aho nanifuza kwishika cyo novuga ko umwanya ukiriho umva imaze gushikira abantu bangana bajya sinumva ngo barakwiye ni bamwe muri bo
na mateka adasanzwe kuri Obelix ubwiragije kuraba indirimbo akanoti yoba yagukuye ikagushyirahe
ahubwo je nayikuye ndayishyirahe
oya yo yoba yaguhaye ikibanza kimeze gute muri mu muziki ndundi umuziki w'u Burundi umega kajyamba ndundi bamwe baragapinga mu bagapinga urimo
no murakunda ibintu by'utuntu ndinumiye
urabihoze
ama indirimbo yanjye sinavuga ngo irafise ngo aho yankuye ngo ingeze aha mu bisanzwe numvuga jewe mu muziki nkora ni jewe ndi papa wawe kandi ndi mama wawe
kandi ni uri muyomba wawe
neza cyane umva yo kumbwira ngo umuziki ngo wagukuye wagushiza ni nkuko utazokwigira umbona mu ibarabara navyimvye ngo ndi umusana akomeye cyangwa ndi igiki
icyo kuri Obelix ni ntizo kwigira tukimubona mugura ashobora kuvuga kuko umuntu yariye ajya kugira hage kandi umuntu yari karata
ajya kugira ubeho
kagira mbe
kaka
uri ubushaka
kuri umva wojya kugira uhaje
basi uri kuratambuka ugomba gutambuka kugira ushike ku yindi nivo kanaka niyo ukoze nuko ubugomba ejo hawe ko hamera neza suko
umviriza bavuze ngo uri kuratambuka ngo ubushanga ushike
ku kwiyunguruza babyita kwiyunguruza
n'abandi bantu urabona bakubwira ngo ari mu ikarashishi
Karashishi ni kicena cyonzi.
None uru ari umukongoma? Ikirundi. Ndakubwira mu Gifaransa basi. N'abantu bagira
sport. Sport ni kitaho.
Sport ni kirundi.
Karashishi ni cyo kirundi.
None waruzi. Uri umukongoma.
Kiratugora bamwe urazi nibyo bya bindi nke. Nibyo bya bindi.
Za mura bosa ari ibintu bimwe bimwe umuntu akeneye kumenya. Za mura bosa ko nk'ibyo. Aho rero
ndakunda gatahanye kandi meza.
Nk'aho uri umujournaliste nk'ibyo biragufasha.
kandi merci ndakagushimiye ko cyane ndakagushimiye ko cyane muziki w'u Burundi ni muziki twovuga ati imbere gato mu myaka y'inyuma gato no muziki warufise kibanza kinini muri Afrika mugwo butiriko turaraba no muziki uri kurasubira inyuma uri kugeregeje kuraba nkawe w'umuririmbyi byo babiva kuko ivyo babiva ko baririmbyi byo babiva kuri twovuga nko kuri leta cyanke byo babiva hehe kugira umuziki wacu ubandanye usubira inyuma ha gutera imbere
bo ntunchirem ndavyisabiye kare
ndahotse
urabona umuziki wa kera wali novuga 100% live
kweri
live umva bavuza live boss
cyane cyane bavuza kibiriraho mu kirundi
yego ariko ubu uri ampe electronic ukuntu umva ubonye uri ku machine cyane nivyo umuntu araririmba akaririmba ko nije machine yakira ivyo yihaye uririmbye amahopa yonyene rabikwereka chanque producer uhora bara amahopa nta na kimwe kuremera gusa ikintu cahabaye sinovuga nkuko wowe wavuze mu muziki ngo ubunguri gutera usubira inyuma
ni
gutera usubira inyuma na gato
ndagukira ni muziki kare w'u Burundi twabona ufise inta intuze twovuga ati wari ufise kibanza kinini muri Afrika mugubu u tukaba tubona kumenga ahubwo umenga niho bakiriko baratangura umenga niho mukiriko muratangura umenga muriko muratangura umuziki gushasha kandi kare wari umuziki wubashwe cyane muri East Africa mugabo ntituramenya neza na neza byo bavyavuye kuko ivyo byatumwe niki kugira muziki mubone kumenga ubu niho hageze yaho mutangura kuwunagura pala polo ya kare
nivyo na granshike ko na uturantira
bibandanya rero
urumve ne bimeze reka je mbandanye ivyo wanje amashike kuri ivyo uri kurambaza sivyo ubonye umuziki sinovuga ngo warasubira inyuma ahubwo umuziki twebwe warateye imbere cyane abaririmbyi twe tutateye imbere ivyo navyo byavuye kuki hinge kwanze ivyo navyo byavuye kuki Harukuntu abaririmbyi babaye benshi mugihe amaze kuba benshi haca habaho ababishoboye n'abatabishoboye mugihe amaze kuba benshi haca habaho n'abajournaliste benshi babishoboye n'abatabishoboye abavyigiye n'abavyihaye
batwihaye
rero umwe wese ucume ngarafite ijambo umwe wese umenga arafite ivyo avuga vyiwiwe kandi vraiment nta numwe azokwiruka inyuma ngo biki n'ibiki kiretse ni wavuga ibintu bicyotsa abana bari hama ivyo vyo kuvuga ngo kera umutwe warufite ikibanza cane kererega no muri leta hariho groupe yitwa amabano orchestre yitwa amabano
ndayumva gusa nayo nari bwamenye ingeri cyo
leta yari ifite abaririmbyi bayo abaririmbyi bayo ivuga ati abana ba leta bahembwa muri leta nka kujya umwigisha ahembwa muri leta none ubu wowe banyereka ubu wabambwira hama ngarutse inkuru y'umwana isubira inyuma
kweri
ngarutse kuri cha kindi uri kuravuga ngo abakera ngo barafite ukuntu bakora umuziki ngo kunakuriya ubu tuvugana hari abakiriho hari abahora bazino
cyane
kandi navuga yuko badutora ubunenge bwinshi cyane nk'uko umengana na kimwe dukora
kandi ndazira bababaza
tuhandi tubabaza ko umuntu yari ko arakuvuga uramwumviriza muri bijya ariko aravuga n'amba yavuze ibintu ijana ushobora gusanga 180 ari byo ushobora gusanga
200
ari byo ibindi atari byo umva we ni utora muvyo yaguhaye ariko arakwigisha ibikubaka sivyo je kino nakubwira ubu bariho harabagikora umuziki none uwo muziki bakora wo kumenga ariko basurira mu muyaga uri hehe uwo muziki bakora uri kushika hehe hinge kwanza umuziki uri kushika hehe harabasora album na mana yumvise bujyaje nuko utabizi je nkurikira n'abagenyi ba kera cyane gusumba bubu wanashaka
ndabibona
nkurikira imiziki yabase n'indyo cyane gusumba ko bijyaje biramfasha gupanuka mu mutwe
nabye ni byiza
mugabe imitsi kwa rakora irihe
ntibo cyanke mwebwe nyene mukiri bashasha nakubye muri aba muri ko muraduga no vuga ati muri mwebwe mukiri bashasha ngira ni mwe harimwe babantu bavuga ati badashoboye urumva kuko abadashoboye bavuga bahigi benshi bayobyimbwa niko akivuga bashoboye kuba benshi injabyi zishoboye kuba ari nyinshi aba a bagizikacha zituma
donc twebwe nswe turi njavye nyo zishaka kuvuga
oya si kuvuga
uko oya tobora
bavuze ati abaririmbyi ni benshi
tobora nanuragigimiza
no bavuze ati abaririmbyi ubu ni benshi muri abo benshi harimwo abadashoboye n'abashoboye none wewe kwanza kurugo ruhande ubwo abashoboye n'ubwo abadashoboye ubwo abashoboye wa police zinga ntewe nk'umuririmbyi umviriza indirimbo z'abaririmbyi benshi
bazi twonda kubwira gucyo hari abaririmbyi benshi bamaze guheya umuziki kandi bawuhebeshejwe n'abajournaliste bamwe bamwe ataki bavuza rero umuziki ngatwe navuga ko ari ikintu 80% tugikora kwa tugikunda hamyo 20% ikaza ruko kivyaza umusaruro iyo vyafasha inzira neza usanga na ya 80% agira igabanya
keze na 60
ya ucubitaho rero kino ndiko ndavuga rero arabarimvye umwama mwibaza ngo naka ngo yagiye he naka yagiye he ngo yagiye
kati takimubona imeze gute
ariko mwegera mu kayaga inbox ayima micro ayegejeyo wogira icyumviro kandi kinini Rero ivyo ndiko ndakubwira aha sikuvuga ngo ngango hari njavye gusa cyangwa hari ababizi gusa baravanze kandi je kumbwira ndabavangure so uri kuranyiteranya ko birangira nabi
oya kuvuga ikintu kagishira kuko bavuga ibuye riserutse ntigikisuka
aba niko murimye
no imigani gana kariho suko imbavu zibiye riserutse ntigikisuka ntibabavuze ku murimye gusa bavuze kuri bose none wewe hoho nk'umuririmbyi wo uri kurategura ku muziki ugarukane kariyere warufise kare
bo je cyo novuga ni vya bindi nyene no gusaba abaturongoye kuko baradukunda kandi baradukurikirana
cyane
abaturongoye badufashe umuziki ureke kwitwa tugenegene kera no niyumva ko ari akazi bahembwa no muri leta ariko no munsi umuziki n'utugenegene ntibaragira akazi Ivyo navyo nizenda cha tugaruka ko ngo ni mwebwe ngo urabona mwebwe. Urumva tugirene.
Urumva amakosa ari hariya.
Oya ntari hariya ho nyene n'ahandi ariho umugabo na hariya ntitureka kuyavuga hari.
Kandi ahari. Si vyiza icyumbiro gisohotse ndibaza gishikira benshi. Nka Oberix akajambo kamwe woshobora kubwira abakunzi b'umuziki bawe mbere yuko turangiza ikiganiro. Ni nk'akajambo kahe icyo ushobora gusaba abakunzi b'umuziki wawe.
Bodena basaba gushigikira umuziki mwiza ntibashigikira izina ngo bashigikire jewe canke ngonde si ubona nakoze nabo no munsi nchamazi ufatane n'uwakoze neza ntibisaga abafana sinzi ko muri ayo
kandi na commentaire baze barandika ati nimbara
araga bivuze bigenda birafasha nange byose ndabisoma rani ikintu gihari abafana ni babandi nyene
ntibigera bahinyi
twa matu turagabura twese nibajye nyene twa matu turiko turasangira rero ikintu gihari ni giki genosaba gusaba aririmbyi bagenzanje wewe wihe objective umenye ivyo uri kurakora umenye n'ahantu ushaka gushika ntibikenewe kubibwira naka
kuko tukiri ngaho ni
kwanza ntunciremwe ntibishaka kubibwira naka kubera iryo nibanga rya umwe wese arafise target yo vuga ati je ndiko nkora umutsiko gishike nga wewe namba yo target yawe uyifise pambano uyishike ko
yes tukiri ngaho nyene uravuze ati abafana ni babandi nyene ubwabo tubona mu Burundi abantu baguma bavuka abantu baguma bakura woho wosabika barundi n'icyo ikintu bakwiye guhindura kugira umuziki muri makutera imbere muri rusange kuko uravuze ati abafana ni babandi nyine urumva umenga abarundi ntibabyara abarundi barabyara kandi abantu baguma bagwira n'abafana baguma babandi nyine gute baguma ari babandi nyine gute
ubisanze sinzi ko wiyumvira nk'abandi bantu cyangwa wiyumvira uko iwawe umva umbwiye ngo ndakubwiye gutyo ukacuja muri ivyo cumenga ngo abarundi ntibavyara ugiye mu bindi
mvuze ati abarundi
ugiye mu bindi
oya ngo mbanda gutahuze mvuze ati abarundi baravyara kandi tuguma tugwira mugabo mwebwe nk'abaririmbyi mubona yuko abafana ari babandi nyene urumva muri make urumva hariho ikintu kikibuze muri barya abandi ubona umenga ntibakivyitaho bo basaba iki kobo nicyo kintu usaba abo bandi batagomba kwitaho ibintu by'umuziki muri make wobi batahuza gute kugira bashobore kubitaho
boje basi ndabivuge basi ukundi kumugenda yuko bitabura ko mbona umeya gutahura sikirenga mugareka ndagufasha
cyane
umva umuntu avuze ngo bafanani babandi mbashatse kuvuga ujya kunda umuziki wa Farias usangari wakunda no wasadbi usangari wakunda no wa Bface urumva usanga afite nta muntu n'umashobora gukunda umuririmbyi umwe ntibibaho ushobora gufasha umwe mugana ushobora gukunda umwe ntibibaho Farias arafite abo yumviriza sadbi arafite abo yumviriza mutama Bface arafite abo yumviriza arafite abafana nawe nanje nuko nyene urumva yenda kubwiye ko abafana ari babandi simbashatse kuvuga ngo abarundi ntibavyara kameme nawe nawe yumvira
akapera mu kumari mu guheza ikiganiro
mbeko yuta tugiherezi ndi
yato byo bavyinshi
we ni he wabonye mu bebe avuka afana umuziki gavumera nka babarimbyi avuga ngo yavutse
ari mugabe yakozwe yigishwa ni byakora
Reka nubona umupapa usanga atunzwe na football gasa mwana we akunda umuziki
ibyo bibaho
nuko umbwira ngo nivyo yigishijwe
ibyo bibaho mugabo
abirano Imana iraduha ingabirano kandi biduhaye mutahe abasigaye twebwe rero uwo mutahe turiko tuwufata gute
kweri hari n'abakunda umuziki mugabo babura ukuntu bo bijya mu bamwe baridogera genda bivuga bamwe baridogera ngo ibintu by'imitandao ngo barabazimba ibiki n'ibiki uko babibona nawe ni kubibona mubibona kumwe
imitandao gishire mu kirundi imitandao ushatse kuvuga
aho rero ngomba ntakara imitandao ibintu ibintu
imbuga basi
ibintu by'imboga kugura amamega urumva bibatwara uburyo bunini birabazimba urumva singira si nk'ibindi bihugu muri make uko bo babibona nawe niko bo bibona
cyane no ambeshe nta munsi mbura kabuke kweri
umwanya wese
active kwezi kose kandi biramfasha kuja ku mbuga nshaka sinzi rero abandi burya dufite ibibazo bitandukanye ndugu yanjye wowe ibibazo ufise
sivyo n'ubundi afise ikibazo kimwe wifuza ko tutosiga imbere yuko tumara ikiganiro ubaze ikibazo kimwe wifuza ko tutosiga inyuma
reka naho twogisigaje ntacyo bintwaye none ndapfa
uno munsi kuri wewe ku ruhande rwawe hari ikibazo ushobora kuvuga iki kibazo sinashaka ko gisigara inyuma mu kiganiro twashaka kuganira
mugabanje nimvira ko ndi umujournalist
oya hari ikintu ushobora kuvuga ati iki kweri iki mu byo nipfuza ko byovugwa bikarumva bikamva ku mutima iki kirimo tukaba twakibagiye cyiza nyimba kihari cyo vugwa kitari naho akapera kuri kuri rya vese ya kabiri nta matuma ari kiganiro
borana neza twari ko turavuga umuntu wese afite target yiwe je nkubona je ngaho afite target yo kubazwa
ukishura ku bibazo
nishure ku bibazo mbajijwe sivyo ubona uci umbwira ngo ikibazo wowe wibagiye cyangwa ngo nifuje gutambajije
kuko twaciye muri byinshi ushobora kuvuga ati iki kintu sinari kugenda ntagitangiye umuco neza Nyumba kavuga ati reka
ndakurangora we muhungu urangora urangora we muhungu urangora cameraman ndabira uno musore ni bara cameraman ndabira uyu muhungu ni bara na bayi
Tugushimire cyane kuduhaye umwanya nk'uyu kugira dushobore kuganira twari kumwe na Oberix umwe baririmbye ariko barabikora neza kuri micro ya Sten promoter behind the camera ari promise cameraman umwe mu bariko barabikora neza kugira ashobore kubaha amashusho ameze neza cyane respect mwebwe nse mudukunda turabakunda cyane mubandanye mudukurikirana mudufana tuzokwama twabazaniye bimwe mukunda ciao